umunsi w'imana mwiza bene data tujye gukina basikete cyane tujye kumviriza ijambo ry'imana eda reka tubikore byose apotre hiraten jean paul manirakiza in the place mwutwe idondora
manirakiza jean paul navuka ikarusi nkoronko komine buhiga w'ibihumbi 1985
hajya mbega ngo bamwize iki
psychology clinic
hajya ngo iby'urukundo byawe na basikete byazatanguye gute
urukundo rwanjye na basikete byatanguye kuva kera nkiri umwana uratangira gukina imyaka nka 12 rwose ngakina kugera nka saa yine gushyika nka saa kumi nasohotse mu kibuga hari mu ntara ya karusi aho nakiniye ntara ya college communal ndagenda ndakinira n'abandi gitega kuri atene ego mu nyuma ndabiba ndabiheba kubera ko ndabona ntegereye gukizwa cyane hanyuma temi 18 kuko niho nagarutse ntanguye ikipe bita Holy Center merci
wewe rero uravye n'uwahe mukinyi wa mbere nyine wa wundi wa mbere amaze gukwemeza gusumbya abandi
muri basketball bariho nka Gibert actuellement hariho Landry bari kwanyemeza kuko baramaze gusohoka bakaba international hariho Ines Giti ageze muri Swiss akaba yakina kanamaze guca henshi nibaza ko abantu bamaze kunyemeza cyane
n'uyuhe mukoci wa mbere asumbya abandi
umenyereza asumbya abandi kuri jewe no ubona ko wamaze kumarka cyane no bitaro ni kagabo
mu kiringo cyanyu cyo gutwara febabo nicaye ikintu mubona yuko bitazoborohera kugitorera inyishu
ntabyo ndabona ko hacari kare cyane ya 3 mois tumaze gusohoka kabiri gradiatos yasohotse kina muri Tanzania ya coupe ya fair play niyo stari yasohotse dans 3 mois baratsinda Tanzania baratsinda Kenya ubutumba kuja Johannesburg South Africa hanyuma amateko yaramaze guhinduka arajaho ligue iri kiyagirwa bientôt turasinya abakontra na ino organisation zobabwira matarika ari imbere ya ligue abakinyi hamaze kuza international bashika hafi 30 urumva intambwe yo gupronostika kubyeke ingwa ntabyo ariko ndabona ahubwo bishobora kuba kumana niteze imugabo on fera tout le nécessaire kugira ngo imigambi n'ibyifuzo dufise tubibyare mu myaka ine
kuri manda yawe tubwire urwego ushaka gushikana ko basket
twifuza ko rumera nka NBA
mwoba mwiteguriye gute kuduza basketball y'abigeme ko bashi twumva bidoga ngo ntimubaha ikibanza gikwiye nk'ico muha abahungu
basketball yabigeme nkuko twababwiye bavuye hanze twarabonye yuko barushijwe cyane ingufu gusumba ubuhinga cyo bituma baduhaye coupe ya fair play twabagiriye competition yabo nationale ibiharije kugira tuzoba kinisha kenshi gashoboka twaronse n'amaproje amwamwe ariyo nka proje ya development yabo iki muri confederation iki yategurwa n'ibindi mbwa cyo tubemereye nuko tugiye kubatandukanya mu buryo bakina n'abahungu kugira ngo nabo bagire amajwe ari propre a eux hanyuma agiye amashampiyona ari kumwe nabo ntibandanye biheka kuba ngo kuko n'igihe bakiye gukina ama competition international bijana bonyine hanyuma ikindi tugiye guca ama interna kugira ngo tubahe mu buryo bukwiye kandi bwagutse ama competition de femine ica nyuma usanga ama equipe menshi atwagwa n'abagabo aho gutwagwa n'abagore duhimiriza abandi bantu bose baba femine bakinye basketball kwiyemvestisa mu mukino w'abigeme
hajya rero muvyihweje mwa mubona yuko muri kazuza ka hafi urundi buzo yava buserukirwa muri NBA bikugenda gute
deja n'ubu niyo buri iyo bagiye muri South Africa niyo bita road to bar ni nzira igana muri bar bar nayo ni NBA Africa ubu rero hamwe twogera South Africa tugatsinda cya tugenda mu mafinale aya mafinale nayo ni bihugu 12 muri Afrika tuvuye muri South Africa dutsinze tuzaba turonse itike ikomeye idushya mu bihugu 12 bya mbere muri Afrika. Iyo NBA Afrika tuyirimwo mugabo ntatwa bigiye tujamwo ni bya mbere haci imyaka 6 tutabirimwo mugabo utwabisubiyemwo kandi ni umukino w'abahinga ni umukino aho tugura abakinyi bavuye hanze.
Mama ngo muri basket abigeme ngo ntibiborohera kuba abarbitre. Hajya namwe niko mubibona.
Mbo byavana barabarondera hanyuma ugasanga bo nyene bafise inzitizi zabo nibaza ko biriye beaucoup plus à la mentalité na culture yabo kuko hari n'abarbitre batari bake ngaba bigeme batarbitre ukabaza bakaba ari kuri match bakabaza ukumva ko barafise ibindi biharuro byabo bya misi yose ariko tumeterpera ko ba competitif bakaje ngo bagakora kuko no mu ndi buzima tubasangamo kanatsinda nuri karambaza n'umwigeme
rero dufatiye ku byo mwavuze mu kwezi kw'icumi mwe mwari yomeje kubaka ikibuga mu mezi atatu gusa nani bikorwa bigeze
murakoze cyane mu masezerano tuzosinya muzokumva harimo igice kimwe cy'amafaranga agenewe kubaka ikibuga ikigira kabiri kwari kubanza guca turondera terrain kuko arimo ibiharuro rusanga aho twayivugiye ko murabizi kwa itere ya ministere twanza kumvikana uri naho nyene ivyumviro by'ikibuga bigeze kure cyane aho nabandi yo twotramobiliza hijya no hino nk'abahinga bareje kuduha architecture aho twasanga abanagomba itazimbutse idusaba hafi miliyoni 12 kugira ngo tugire rendezvous iri quantitative kugira ngo bigende neza icyo nababwiye ari uko kuva tubivugiye hajya ntiturasubira kuryama tuguma dukora kandi usaba abantu bose babafise ibyiyumviro bashobora kwandika bashobora guterera c'est pas pour moi c'est pour inyungu z'abana b'igihugu n'abantu bose bashobora kwikuramwo mutahe canke iterambere rikuze kandi riramo rero tubiriko kandi turamaze kubona umusaruro mu byo tuzobereka muri nondo cyangwa mu dukurikira muzobona bimwe mu bantu bamwe bamwe biyemeje gushyigikira inyubako y'ijya terre
basket hajya ngo yatanguriye mu gihugu cyahe tangura ryari
basketball yatanguriye muri Canada ku byo nibuka nico gitumva Toronto Raptors itangurwa n'abantu bita encadrement de jeunes en vacances bagakina iyo bita ajya mapanye yarahari bakashira hejuru umunsi wose match ya mbere yabaye batsindanye igitsindo kimwe kuko yari beaucoup plus défense kandi winjije warinda kuri ya hejuru kuja gukuramo kuko igapanye ntibari bayitobore
ngo birakunda yuko mufatanya ibikorwa by'urusengero hamwe na basketball
hari igihe mwambaza ati ni gute ufatanya kwiga no gusenga uko se ubwa mbere ntabwo gukora bashobora kumbaza ni gute warafatanije par exemple kurima uko namye ndi bakuva kera hamwe n'urusengero en fait sinzi gituma abantu benshi bama bibaza ko umukizwa ari umuntu yamara hano ubwanye mukizu mengo ayaga ni mwemu gusa ariko uyu mukizwa igihe agiye kwa muganga bamuha maraso ntabaza yuko ayo maraso hari abakizwa hari abameze gute ubu rero basketball ni ubuzima gusenga ni ubuzima kandi sinzi tubikora mwanya wose hari mwanya wo gusenga hari mwanya wo gukina hari mwanya wo gukora hari mwanya wo kuramutsa abagenzi rero nibaza ko ikintu cyose ni mwanya wacu
tutakumeneye akabanga ngo barigeze kuba umukozi wo mu nzu none tuyagire niyahe nyigisho uba warakuye
igihe cyose ufite intumbero ubwiza gutanga ikiguzi kugira ngo uhashike sinagiye gukora kugira ngo ko nari nabone umengwe ni ubuzima ngomba kugumamwo ariko niyo nzira nabona nabwiza gucamwo kugira ngo ngere Bujumbura ngeze i Bujumbura nategeza guca ndiga ubundi buhinga bwo kuva mu kiboyi kugira ngo nshike ku ndoto zanje icyo nubwira abantu bariko barankurikirana nuko nubabwira ngo witegere byinshi kuri wewe bike kubandi muri Confucius yabivuze kandi sinitaye kubyo umujyango ushaka kufasha nko Confucius yarigeze kuvuga ijambo rikomeye cyane avuga ngo hako usigarana isandugu y'inzahabu umwana umusigana umwuga ica nyuma nubabwira biba byiza ubwiye mu makoraniro n'ikinga ryawe aho ugenda n'imodoka batiye yandi majambo nubabwira ko kwihesha agaciro kimwe bikorwa
nkubu iyo bishika nkube apotre mu bukoriki
mana umusirikare
Ejaye kintu mwamwicuza mu buzima bwanyu.
Nuko nigeze gushwara n'umubyeyi naburewe. Ariyo mama wanje yambyaye maze byambabaza cyane uyu munsi kuko nari natukanye cyane kandi Imana ishimwe ko yambabariye. Ubwa mbere au travail n'est pas chrétien. Dieu bénit au travail des mains des hommes. Hanyuma sinumva ukuntu umuntu yoba inzoga agaheba biriya na biri hanyuma agaca ahubwo asubira hasi. Kandi baramavuga bati byatwagwa n'ubuyarura mutwe byatwagwa no kutagira discipline or umuntu wese akijijwe abayize Imana kandi Imana niyo nyine ubutunzi mu kiganza cyayo cy'uburyo harimo ubuzima tutokwita la vie spirituelle mucuba farimo itunga n'icubahiro iki bitanga byose rero nibaza yuko ni uguharura yuko umuntu yagize equilibre hari gihe develop by'imwemu akibagira n'iby'ibindi hani gya developer akazi akibagira iby'impemo rede so complete alors yo cagenda kwivuza mu bibiliya agasoma neza murakoze
mwebwe none murave vraiment ubukene n'ubushomeri buri mu bwaruka mu bubona gute
na ama statistique meshi ifise mu gihugu bushomeri ariko nagoma mvuge yuko akazi ku isi yose hari abantu biteze inyishu mu bandi bantu icyo no babwira nuko umuntu wese yokura yiyumvira ko abuza kwishyiraho akazi kiwe kandi bagakura badakengera akazi kuko gufotora gashobora guhinduka akazi gukina bishobora guhinduka akazi kunyonga ikinga bishobora guhinduka akazi ushaka kuzinyongera wenyine cyangwa gihamba serivisi azigira guteka icyayi bishobora guhinduka akazi kuko icyayi tunywa gitekwa n'abantu ahubwo icyo nubwira abantu bareke gusuzugura ubuzi utembereye hirya no hino usanga babandi wabona bari bakomakomeye babandi umva ngo barakomeye ariko ari ku modoka ari karayikora ari karakoropanu kanaka rero umushomeri nuko bishiba biteze ubuzi muri leta gusa biyumvire ko nabonye ne bashobora gukora ibikorwa byabo uguze moto ntiyuhe umushoferi ngo ugume muhira unyitwarire uguze itaxi kuri kuguma muhira ujyanye ukaje kubera samin umutaxi mamwe batura samin menya yuko akaci akazi kicu wicaye kandi imana iheza agira ibikorwa byo kezacu
tubwire rero akabanga atahundi muntu numwe murabwira
iyo banga ntahundi ndabwira sinabibwira mwe bwa mbere ndumva ko ndorimwe ba namwe ari iyo banga reka ndaribikizuri ndaribikira abandi